Surprise!
What are you doing? I'm not going to
go to the house.
Vaya! Vaya!
Kutano.
O swanetše o kopana le nna le mmago dintle sephiri.
O na le selo se se botlhokwa sa swanetše gore a se bolelelwe.
So le mala. So tle ma so bale.
Dobe e kgothele ba go apo.
Scandal. Scandal. Weekdays at 7:30 on E.